Siyakubingelela mbukele ekhaya uhleli no Toki Mohoto lana we Aheko TV ongazi Aheko TV ni si African Heritage Collective okuyinhlangano ehlanganisiwe kusukela ngo 2015 ukuthi ikhulise isizwe igcine amasiko noma ivikele izinto ezithinta umuntu nesintu sakhe okubalekileke ngathi ukuthi nje asigcine nje kuphela ngokuthi sisebenze ngabelaphi bomdaba bethandazi nabantu abaningi abahlukahlukene kulomkhakha lo wamasiko kodwa siyasibize futhi ihambeli esazi ukuthi zinolwazi zijulile kakhulu impela ziyakwazi ukuthi zikusize ngeenkinga obhekana nazo uhleli lapha ekhaya namhlanje nginesambeli sethu esenikhale kakhulu ngaso nithi nifuna azonicijisa ngoba kunalo lwazi lolu alphete engicabanga ukuthi uhleli ekhaya umbukeli uyafise ngathi ungezwa futhi ufundiseke ngalo uDokotela uNondela Mzimba baba uDlamini siyakubingelela
asibingelele dugi emakhaya nabalaleli beAheko TV
ngizizwe ngijuluka uma sihlela noBaba uDlamini ukuthi namhlanje sobe sikhuluma ngani mbukeli lapha ekhaya i-lockdown ikubambile wazizwa engathi awusasiyena umuntu awukwazi ukuphuma endlini awukwazi ukuphila impilo yakho mhlawumbe imsebenzi iphelile mhlawumbe futhi nawe kunembuzo engaphendulekanga nakho ke usuyithola ushonelwe umuntu okade umthanda wena ke umuntu wesifazane ekuthiwa uzongenwa ngifuna nje sithi uyihlaziya kancane lento sizwe kahle kahle ukuthi kuyini ukungenwa nanomuntu uma esengeniwe futhi ikuphi imigomo nembandela ekufanele ngabe uyayigcina nezinto ezenzeka usungeniwe uzinakekela kanjani ukuthi zingagcini sezibuyisa ihlazo emndenini Baba uDlamini bengicela usichazele kancane la ukuthi ukungenwa kuyini
cha ngiyabonga mfoka Mohoto ingampela umuntu ongenwayo number 1 fanele kube unkosikazi owathelwa ngenyongo kulowo muzi aganile kuona number 2 awukwazi umbhuti omdala walapha kulowo muzi ungena unkosikazi kamfoni omncane ngoba so ufana nobaba uthola ukuthi ubaba lapha ekhaya sekho wena osomele bafokweni umuntu ke ongenwayo umuntu othelwe ngenyongo ekumngeneni loyo muntu loyo baye bathu abadala babize wena bhuti okhona omncane number 1 wena bhuti fanele ube naye unkosikazi wakho omthethe before uyongena kamfoweni umngena kanjani ke kamfoweni bathi abadala ingane zamfoweni zingalambi ukhona noma kodi angalambi ukhona ibe sekusuka kwendaba ke leyo
Ngiyathanda mawuzocacisa ugcizelele futhi ukuthi nawe kufaneke ube nomfazi. Sizwile abantu abaningi bekhala bethi usuke emndenini wathi ngifuna ukuvikela amafa amfo wethu. Ngakho ke lo mfazi sizomngena ukuze angalethe umuntu wangaphandle ozoqeda okade sekwakhiwe la ekhaya. Engabe kuyingqondo noma kuyindlela eqondile indleyo yokwengena umuntu.
Umuntu akaphoqwa ukungena. Abantu abadala bakhipha nje igama elithi Zingalambi ingane zamfo wenu ukhona zibani bani batshela umakoti naya khona ukungena ke so uyahamba uyabona umfoti cha ngeke phela ngiyise inkomo emadlelweni ngingayidluba isilwayo
baba uma kukuthi naba bantwana bakhona kulomshado kade uphila phambilini Lona ongenayo imiphi imigomo nembandela ekufaneke aphile ngayo ukuze isiko noma impilo yokungenwa ivikeleke ibe nalesithunzi yayidalele sona.
Uyabona nje uma ungena umfazi kamfoweni. Wena ongenayo ngiyaphinda lokho wena ongenayo fanele ube nayo umfazi wakho omthethe wena. Ngoba angeke ujaye ukungena umfazi kamfoweni. Ekubeni wena awunamfazi ukwazelaphi wena uphatha umfazi ungakaze waba nawo i-experience yokuthi ube nonkosikazi awunayo number 3 umuntu ongaphandle komunye umuzi akakwazi kungena unkosikazi womunye umuzi ukuganga ke lokho akusiko undlundlulu akusiko kungena lo ukuganga ngoba lo yamfazi lapho uthelwe ngenyongo uma lo mfazi sikathelwe ngenyongo uyohamba ungenathungena umuntu wangaphandle
yes
nakangena umuntu wangaphandle ke sekuyaphoka ukuthi kwenze kakhulelwe lo mfazi ongeniwe ngoba bathe phela ungeniwe umuntu wangaphandle uzozala ingane engasiya la ekhaya leyo ngane leyo manje seyilongo la ekhaya leyo ngane la seyilongo la ekhaya ayikwazi futhi ingane ekukhuleni kwayo ukukhalela sibongo sababa wayo ngampela
Iyangithusa baba lento uthi umuntu uma esedlulelwe indoda asibeke nje isikhathi COVID manje ngoba abantu ade behamba usengeniwe asithini la emndenini umuntu ongamngena ubhuti omdala lo omncane usedlulile sithi cha lokwakwenziwa
nje ukuganga lo
nakho ke umama usethola ubhuti ahlekisana naye ngaphandle ingane siyazaleka ingane le ibizwa ngelongwe uma isizalekile le ngane lena yiphi imigomo nembandela ekufanele ibe khona la ekhaya
hamba ayikwazi ingane le nayikhula yona ukukhala yasibongo salo yababwayo loya ngoba vele lo yababa wayiganga alala nomfazi womuntu iya la ekhaya njengoba seyizalekile uma athi umndeni wala igane khwala umama sohlangene umndeni wala igane khwala umama sekufuna ukuthi manje ikhulunyiswe le ndaba kuthi nangu umama sozela ingane la ekhaya ekubeni indoda ayikhayisekho ufuna kuhlangane umndeni wakwalo nkosikazi ubizwe kuzokhuluma le mndeni yalagalele khona bazogeza noma bazogeza lo muzi ngoba ingane yabo seyibenzela umkhuba ayiqoshwa ke lena leyilongwe ngoba umfazi nakathelwe ngenye wayikhi divorce
baba ibukhuni lento ngoba nangu umntana usezalekile akuyena owala ekhaya ngoba ungene ngokuganga la ekhaya kodwa futhi akaxoshwa laba basemndenini yini ekufanele ngabe bayayenza ukuze ingane izo yamkeleka ingayitholi isicwaseka
kufuna laba bakwankosikazi bakhulumisana nalaba balagane khona unkosikazi akaveli ke lo mganga ngoba kuvela komganga kufanele bamdli inkomo ngampela ngoba usukangene inengisho inkosi yendawo kufanele imdli inkomo ngisho abomndeni lagalele khona bamdli isibaya ngoba uzo kwenza umkhuba la ekhaya uthatha ulala nonkosikazi womuntu akube bala ekhaya abangathi makoti wena makoti ngoba siyabona la ekhaya basekho bafala abancane nobhuti omdala uthi baba kuyena ungahamba uyotheza noma uyokhimfino ubuye sosula umlomo
siphila kwisikhathi baba la esithi amalungelo eingane awahlonishwe futhi nabazali bengane ababe khona empilweni yengane uma kwenzeka umkhuba lona ngokubuka kwakho umthetho ungena ufike kuphi isintu sona ikuphi esingakwenza ukuthi ingane ingayitholi sincisheke ithuba lokukhulisa ubaba ezalini
mfoko mahoto angeke ngikhulume ngamalungelo kakhulu ngoba siphila phansi kwabo hulumende aba implemente imithetho yakwamanye amazwe singama Africa sinamasiko esiphila ngawo angikhulumi ngomkhuba imithetho eshayiwe but ubuthina bobu-Africa bubeke muva imithetho esiphila ngaphasi kwayo kusifunziwe imithetho eminingi isifunziwe kungako-ke manje ubona kunabantu abahluphekayo bahlupheka kanjani labantu na bahlupheka ngoba baphila impilo yokwenziwa noma abafunzwe yona
baba uma kukuthi naso-ke isimo siyasithola la asithini nayo lockdown ibikhona abantu ngicabanga ukuthi ade behlele ekhaya kakhulu kuzaleke iy'ngane ekuthiwa amavezandlebe ngizocela nje uqale usichazele ukuthi liyini ivezandlebe nakhona lize liveza nje indlebe kwakutheni emndenini lingeniswa kanjani ukuze ngingakusaba ivezandlebe
angithi ivezandlebe litholekala ubaba la ekhaya akhona uthola ukuthi ubaba la ekhaya unkosikazi uyahamba otheza sekuyabonakala kanti ubaba la ekhaya futhi ukhona sekuyabonakala umama usokhulelwe kanti ukhona umuntu engizombiza ngokuthi umakhwapheni abantshotshana naye nakawotheza iy'nkuni sekuyabonakala ingane iyazalwa ubaba uyitshela ukuthi ingane yakhe sebayasho-ke abadala lasuka lapho leli gama kubonakala ngamadlebe lokuthi akusuka la ekhaya ivezandlebekelelo usuka khona ubaba phila ube sekuzaleka leli vezandlebe
ingane maseyizalekile baba ivezandlebe ngokwesintu nangokwesikompilo labantu yini eyenziwayo ukugeza leli khaya kuvalwe ihlazo nengane yamkeleke kahle esibongweni
angithi-ke manje zikhona izali kwazizala ekhaya ekufuna ukuthi ziyikhulumise le ndaba nakhona la ziyikhulumisa akaqoshi umakoti umakoti wakhelwa eceleni komuzi noma ensimini aqhubeke ubaba ekhaya amondle alapha ngoba wathelwa ngenyonga ayiki divorce enyongweni.
Baba, uma umuntu eshadile esekhaya mhlambe eyithole ngathi uyahlukumezeka noma kunezinto ezingenzeki kahle, i-divorce ngokwesintu ayikho hloko.
I-divorce ngokwesintu uyabona, uma ngabe uhlushwa unkosikazi ekhaya, uhlangana umndeni wakini wena ndoda, bakhuluma indaba yankosikazi, babize umuntu umkhongo lo wayicelile ukuthi ayokhongela wena mkhwenyana, abe khona lalelo lidaba lakukhulunywa, lalehlula lapho lolu daba lasiphila endaweni yenkosi. Cala manje izinto ziyashiya ngoba cala kwakhona indaba zabantu. Bese emva kwaloko sekuzolandwa ke bakubo kamakoti bacelwe, akuyiwa kubo makoti bacelwe beze la. Nabafika laba bamakoti sebayakhuluma ukuthi la ingane yini la, sekukuthi kukuthi sebazophuma nesombululo ke. Uma laba bamakoti bathi awu nini bekunene, noma ke malangeni lamahle noma ke bosibanze, cha ingane yethu seyisonele, seningasibulala ngeliswazi enisibulala ngalo. Ngoba indaba yokuhlukana into eyayiziba phela unkosikazi, ukhumbule ukuthi unkosikazi nothatha unkosikazi akusi wakho lo nkosikazi. Kungako noma wawushaya unkosikazi cala wawuhlawulisa inkomo wena wena ndoda ekhaya, ngoba unkosikazi wangasi wakho. Nawuthatha unkosikazi uthathela ubaba wakho unkosikazi. Kungako ubaba wakho kuqala wayikhipha inkomo eyodwa nasothi ufuna ukuthatha unkosikazi, wayekubuza ukuthi uyini unkosikazi, uyamazi ukuthi uphathwa kanjani na. Uma ukwamshaya ufanele kusukume nababa ekhaya, bahlawulise wena, ngoba manje ufaka umoya umkhubo omubi la ekhaya ukuthi unkosikazi uyashaywa.
Baba, siphila kwisikhathi la abantu bekholelwa khona ukuthi umuntu ufaneke umshade ngoba umthanda, futhi umzali wami akakwazi ukungikhethela umuntu ekumele ngiphile naye, abanye baze bahlalisane bathi amalobolo ayabiza. Uyibuka kanjani le ndaba lena, khona lezi ngane ezizaleka kwizimo ezinjalo, abantu bekhethene noma bethe siyathandana angifuni ukuthathela ubaba umfazi, ilungiseka kanjani into enjalo?
Uyabona mfoma hoto sasho namanje angifuni ukukhuluma ngemshado ngoba angisiyi umlungu ngesintu nje. Unkosikazi nakathathwa ekhaya ngeke umthathele unkosikazi emqashweni, unkosikazi ngeke futhi umthathele emzini wakho. Unkosikazi nawuthatha unkosikazi la azothela ngenyongo khona kula uzalwa khona, nasekuqediwe loko usenihamba nini naye niyala niyohlala khona. Ngoba unkosikazi lo oze ugana la ekhaya, okumele ukuthi noma abe la ekhaya kunamasiko akhona, noma abe bekasonta kwenye inkonzo, kufuna afike athi abambe inkonzo yala ekhaya, angene esikweni lala ekhaya, noma abe le kube ingashiswa impepho kephana namhlanje soze kwabashisa impepho, angeke afike nomthetho wakhe azoshintsha umthetho wakaDlamini. Uze kuzogana. Kunegama ke elikhishwayo ukuthiwa uzibanibani sowenda endaweni ethile, ukwenda ukusho ukuthi sowaphukishwa lapha ngebhokisi wazogana la akasawubuyela kubo.
Kwenzeka njani baba ngekhathi la uthola khona ukuthi mhlambe nakho uyaphila umelaphi, nangu nonkosikazi naye uthi unesiphiwo, nigcina senishisa impepho nobabili athi naye ubingelela noma ubikela bakubo ukuthi usaphila noma ufise ezinye izinto ehleleke, ikhona into enjalo?
Kukhona kepha la kule process and ngoba lo muntu oganila kangeniwe idlozi la ekhaya, ungena idlozi la kubo, wani fanele kubo la ekhaya agane khona, siqale simcelele ukuthi sicela kumakhela uround. Number 2 bese aya kubo ayobikela bakubo, so akhiwe uround nangisekufaka abantu abadala. Nase bafakiwe abantu abadala bakubo lapha kulo round wakhe, uyacelelwa la ekhaya ukuthi njengamagodi, ngoba futhi uzothatha idlozi lakubo hayi kule round, ngoba ungenayo yini idlozi lakubo, ngoba ongeke alithethela la ekhaya, ngoba la ekhaya akakwazi ngisho asaphila ubaba zala wakhe, akakwazi kuphambana naye eminyango ngoba uyamhlonipha. Nasathi-ke uzokhishisa impepho la aganele khona, abiza amadlozi alaganele khona, uzowabiza kanjani aganile? uzombiza kanjani obabezana ngegama nanaba ngasekho emhlabeni nomkhulu ke angasekho emhlabeni ababiza ngamagama azolithatha belungelo lelo.
Uyibona kanjani into yomuntu othi eseganiwe wayokwendela emndenini othize wagcina sekuthiwa ungenwe ubizo lokuba umelaphi nihlala emqashweni athi ubona naye indawo ekhoneni ekuzoba umsamo wakhe athi ukuze ahlolele laba azobasiza fanele kashise naye impepho lapha nihlala naye
lapha emqashweni uzowalifake kanjani idlozi ngoba umqashwe enyindo lapha sikhuluma ngomuntu ongene abantu abadala hayi ongenile abantu abadala bazwani number 1 nomsindo kunesikhathi asifika khona nawunedlozi ngathi ungahlala wedwa kunesikhathi idlozi lingafuni khona kushi radio uma-ke usemqashweni akusiko kwakho lapho wena ufana nomuntu oxubile osabheka indawo yokuthi ake nawufuna ukushisa impepho ungamane uhambe esigangeni
ayivumelekile ukuthi uyishise la ohlala khona makusemqashweni
hayi ngeke uyishise impepho la kungasiko khona kini ahambe esigangeni ukhuluma oshisa khona impepho
baba kwenzeka njani-ke uma nangumuntu ethi ungeniwe ekhayeni lapho engenwe khona ayithole esephikisana nabasemndenini ngokuthi umakoti yena wagcotshwa inyongo la ekhaya u-official faneka phawule nasey'ndabeni zasemndenini
umakoti akaphawuli kakhulu ngoba emndenini kuhlangana amadoda adinga ithi iy'ndaba zala ekhaya abuye nasiyaqedile azobiza u-anti oyedwa wala ekhaya noma ugogo thizeni abeka khona nakuhlangana nomndeni lapho azoletha i-report ukuthi umakoti la ekhaya sikufanele kwenzeka ukuthi nokuthi nokuthi hayi ukuthi naye abe khona nakuhlangana amadoda lapha
kahle kahle le esiphilwa manje ethi ungithole ngisonta la wathi uyangithanda ungithole ngiphila le mpilo wathi uyangamukela ungifice ngifuna lokhu ngempilo yami wathi uzokuseka uma usufika emshadweni akuvumelekile
angeke ngibeke kanje mfo kwamahoto nabalaleli emakhaya bakhona banomzane bakhona abantu abangasiba nomzane uyabona na umnumzane uyasazi isidima sakho kuthi kulo layini angisedlule noma ngingathini uma wala ekhaya sengimile lokho okwadla mina ngeke ngikushintshe
uma sekwenzeka-ke baba abanye baphakamise izwi lokuthi leyo ngqondo noma indlela yokwenza iphazamisa amalungelo abantu ahleliwe uhulumeni niyibuka kanjani njengabantu abagcina amasiko
Toki former hotel ilungelo ngiyalihlonipha lami ilungelo lomuntu wesifazane ukuthi lithi umuntu wesimame uyinzala abantu uma ngabe aphuma kwakhishwa kubo ayaliwe ngoba umuntu wesifazane akawugani kubo fanele bamtshele inkinga-ke sibhekana nokuthi abasakhishwa ngendlela abasatshela umuntu wesifazane ecala wayengakujabuleli nasekuthiwa uyakhishwa wayikhala iy'nyembezi ngezinto abazomtshela zona kubo kuthi bazomtshela ukuthi ngane yami sasikhiphi la ekhaya la ekhaya liphilithi lakho alisekho la ekhaya nawufika la ekhaya awusalali la ekhaya awusekho indawo kho kulala uma sebakudinga lapha bamdinga kubo fanele bamcele kumkhwenyana wakhe nakangafuni akafuni wahamba waphuma kuwathi uyogana manje uma athi uzophazamiseka ngamalungelo ilungelo phela fanele sihambisane nalo sibuye nalo silibuke kude lilungelo salisayinela thine salivuma yini ngoba phela lathi sasingekho nalenziwa mina nje yami i-signature yikho lapha emalungelweni ngoba la ekhaya kunomthetho wakadlamini umthetho wahulumende langiphuma mgwaqweni ngiyawuhlonipha but la ekhaya kunomthetho wala ekhaya engawufica ukhulunywa wobaba nomkhulu manje ngeke ngenze into engasasiyo manje ngoba ngithi manje ngijabulisa uhulumende
ukhona baba ohlele ekhaya manje othi ukhona ohlele ekhaya manje othi uyafisa ukuthi le ndaba yethu sithi uyinaba futhi kodwa ngenxa yesikhathi-ke babukeli bethu nangezinye izimo okunye bengifuna ukubuza nje sesigoqa sesifinqa sinobaba Dlamini ukuthi umuntu ozothi mina ngumuntu wesifazane imina oletha ukudla la ekhaya ngiyasebenza ngihola kangcono kunawe kusho ukuthi nami amalungelo ami noma izinto engiyifunayo fanele ngihlonishwe uma usemshadweni usuvala nje baba into enjalo niyibuka kanjani noma ilungiseka kanjani
niye lathi iBhayibheli inothi inhlobo ekhaya lathi bomama thwela lamadoda enu akukho kodlula lokho umuntu osifazane noma angahola amalini fanele ayithobele indoda yakhe nendoda imhlonipho umkayo akushintshi lokho umuntu osifazane wayehlonishwa kwasemandulo wayehlonishwa namanje akahlonishweke
hayi sikuzwa kahle baba uDlamini siyabonga kakhulu ngolwazi lakho nokusicijisa ngiyakholwa futhi ukuthi uzosipha ithuba lokuthi sikubuze futhi ngokunye ngoba kuningi esafisa ukwazi noma ababukeli bethu abafisa ukuthi sibacijise kona mbukeli ubulalele iAheko TV uhleli nami umdidiyeli wakho uToki Mohoto besinobaba uDlamini unondela mzimba futhi omilaphi wesitafu umdaba
siyabonga emakhaya nabalaleli.